Come on. This is in that derby. The number damn.
Take chance, hakuna matata, eh. Kama umekuja kulia.